kumva ho ntanguye kubesha novuga ngo ndaze gituma basunitse iyo nama yari itegekanijwe itariki 19 z'ukwezi ariko iyo ndiko nibuka ingene umuhuza yifuza yuko iki kibazo cyo Burundi gitoregwa inyishu vuba sinibaza yuko yo bayabikoze mu ntumbero yo kugira ngo iki kibazo cyo Burundi kidindire nibaza yuko ategezwe kuba afise muri programa yiwe muri gahunda yiwe ikintu azorangura cyotuma gutorera inyishu iki kibazo cyo Burundi cihuta kuruta ibyo rero birashika yuko umuntu arabakagira ati nyamara nciye hariya niyo nzira yonyaruka hanyuma agahitamo kubanza guca hariya kugira ngo ibyazoza kurangura uwo munsi binyaruke kuruta niko ndavyibaza kuko urazi neza ko mu bihe biheze hagiye haraba ingorane nyinshi zihagaze cyane cyane ku bushake buke bwa bamwe cyane cyane leta y'u Burundi umugambi uri ku butegetsi kuza kwitaba ibyo biganiro bari kumwe n'abandi abandi barundi bose begwa n'iki kibazo cy'u Burundi ko munazi uko hariho urutonde rw'abamwe bamwe ileta y'u Burundi dashaka cyo ndemeza yuko ico kibazo kiraje ishinga umuhuza cyane nkaba nibaza yuko ibyo ari byo byose yo bashaka gukora ikintu cyo tuma binyaruka kuruta sinorenza hane no bantanguye kumurengera karimbi kugeza igihe nzomenye igituma niyo azoba kugeza igihe nzomenye igituma yabisonitse jengumana ico cizere kandi byaragaragaye ko afise ubushake bwo kunyarutsa mu mwizere rero kugeza igihe azotubwira igituma